na sabri yebo edi ewro mo na kwakwantwo tu timo wono no amone akeka nsem ni nyina asisie ni ese wupiem ewo ye Adjina Adumasa Gyakiti ene ne mpetemo a na je se mpetemo okwa baabi e kwobwe ni akwom akwa akwansre ne tourism ye ne beberebe pa ehe na che se ewo de ba betu dwa che se ne yi no wohwe akwantempo ahodo a ewo ye Adumasa Gyakiti Adjina ene ne mpetemo a na se kwan ne de ene ejai ase wona abonsam ne ne manyina ekoko di agro na waka kansem ni nyina sie ni kire se duruba bi kura na wo ba kwa na se katapire
ekoyi
abo a wo kwan so anka e ba ba ye kwan ni nyina agua so ye hwe contractor ye huno na nsem nyina okeka egbo ani emaja menso mikire mu
ekoyi eya na mo kwansima be se adwunu enan efri akosomu eyade a wonya eduru akosomu pe obia enani ebehunu ensonsonye a eda akwantimpo yi mu efri Adjina Adumasa Gyakiti ani nkronkro ahodo a ekan bulldozer ahodo a empenyini edi ebo adwuma ewo kwantimpo yi su nyina ewo ho nanso contractor no empenyini ehwe ne baabi a enya ade a wo mu ehunu no ahyenkafo echra efri akosomu ekosi Gyakiti ankwacha ba 30 minutes pe enso nei empenyini chese wo de kwansima bebrebe ena ebetwa kwan oba ahima ewo Gyakiti oba ahima ewo Gyakiti ofram ahie aye nana adubia wono ede ade srede to empenyini anim se nimani ya se won be siesie kwan no ma omo a ankomani beje ho pa
Gyakiti ye kwan no enye papa nti ye sure ban se ontwe ne ni beshwe yen because I a few meters from Gyakiti there were so many places tourist places e wa ha there were beach no wa ha there were limestone wa ha as e kwan ne ya ye felisa investors beba ababa investi ama the youth of Gyakiti omo so omanya adwuma pa aye
ohini owo Adumasa oye kekiri e nana ansa kwao a woto so enan wono so ani onua kase ye atwetwe nkomo e fa kwan a enye ho
kakwan ni baya e bia more of such beba inti even though voter capital ne ndoso no income capital wa hapa fish farmers the peninsula ketekrachi timber crowd da ombe ya big harvest no just okofa grader be greedy kwan so no otim so kakran so dia kwa how does somebody does business na onu area wakofa otwa kwan so ansa no de the product akọ
abankrachi panyina owo Asuogyaman eye samo kwame ejikum wono so ejitu mu se ekwan no womo ejema contract nanso sika kakra bi ena ache wo hunti a womo enchimi emeyoye
ekwan no ebi no kura samo wo mu ne se ekwan no ye de ama contract
Onua 95.1
na wo kwan no so a contractor na ye in fact nanka nsuo tose ya ekwan no mutumu che mienu na obi nko obi ma anso nyame nchade e se nsuo ta cars ne na mu a contractor no de waye krado so be adwuma no se dia wo ka no the machines krada so gu kwan no so na ne complain ye sikasem
Eji wei ene amanboa na chese kwaku antwi timu waje obogbo ni nyina no na Evans aba homa
Evans